Molweni, igama lam ndinguAkhona Cathule. Kule ividiyo ke sizawukwenza uphindaphindo, siyaqhubekeka nophindaphinda. Ndifuna ukuthi siqale ke ngomzekelo olula ozawukwazi ukuthi ingqondo yakho noko ishushubezeke. Ukwazele sithi noba siyanyuka ke ube unolwazi lokuthi funeke wenzeke ntoni, funeke wenze ntoni. Kweyokugqibela ke ividiyo besigqibelise ngamanani amane, besiphindaphinda amanani amane ayi-4. Ngoku uzawunyuka senze amanani amayi-5, amahlanu. Masithi ke ngoku sino-6,000. Ha-a, masithi sino-64,329. Uze ke ngoku umphindaphinde, masizame inani elincinci. Umphindaphinde ngo-4. 64,329 uphindaphinde ngo-4. Ndifuna ukubonisa ke ukuthi noma mangakanani, noma likhulu kangakanani inani, kodwa usebenzisa le ndlela ubuhlele usenza ngayo. Sawuqala ke ngoku u-4 uphindaphinde ngo-9. Ngubani ke? Ngu-36. 18 uphindaphinde ngo-2, ngu-36. Sibhale phantsi, sithi sibeke u-3 wethu phezu kuka-2. Sizibuze ke ngoku sino-4 umphindaphinde ngo-2, ngu-8 ke lo. 4 umphindaphinde ngo-2, kwafuneke ngoku uphindaphinde laa 3 wethu lo uphezu kuka-2. Simdibanise no-3, siqale ngophindaphinde kuqala. Ukhumbule kaloku ucwangciso lwezibalo okanye i-order of operations ngesiNgesi. Sawuthi ke ngoku 4 umphindaphinde ngo-2, ngu-8 umdibanise no-3, ngu-11 ke lo. Ishumi elinanye. Sithi sibe ku-1 ezantsi, sibe ku-1 wethu kwindawo yethu ke ye-100. U-4 umphindaphinde ngo-3, 4, 8, 12, ngu-12 ke lowo. 4 umphindaphinde ngo-3, unala 1 wakho ke udibanise no-1. Sino u-4 umphindaphinde ngo-3, ngu-12 umdibanise no-1, ngu-13 ke lowo. 13. Sizibuze ke ngoku u-4 umphindaphinde ngo-4, 4, 8, 12, 16. Unalo 1 wakho ke ngoku funeka umdibanise. Sithi u-4, 16 umdibanise no-1, u-17 ke xa umdibanise no-1. Sibe ku-7 wethu ezantsi, sibe ku-1 wethu phezulu. Sesizawugqiba ke ngoku. Uyabona ilula kanjani? Uzibuze ke ngoku u-4 wakho umphindaphinde ngo-6 ngubani? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Uze umdibanise no-1 ke. 24 wakho umdibanise no-1 ku-25. Kuba ke u-5 wakho asinalo inani esinolibeka phezulu, so u-2 wethu sambeka ezantsi. Uyabona impendulo yethu ke ngoku u-64 3,029 umphindaphinde ngo-4 kubani? 257,316. Yabona ke ezikoma ke azithethi nto ingako, kuba nje ubone ukuthi u-1,000 undani, i-100 indawoni, u-10 wakho undani, nenani lakho lokuqala lindawoni. Sino ke u-257,316. Sidlule ke ngoku senze engathi nzimanyana. Emveni noba sigqibelena ke ndiyathemba uba akho nto izawuphinda kwathusi noba senza enenamanani amangaphi. Sawuqala ke ngoku sithi sawenza enenani ke ngoku anamanani amabini. Sawuthini kanene? Sithi 36 umphindaphinde, ndifuna ukuba ngamanani siphindaphinde ngamanani amabini. Sithi umphindaphinde ngo-23. Uzawuqala ke ngokwenza le ngxaki yakho akho nto itshintshayo, ubala ngolaa hlobo. Uqala ngobala inani lakho lokuqala, ulandele ngelesibini. U-3 umphindaphinde ngo-6 ngubani ke lo? Okanye u-6 umphindaphinde ngo-3 ngu-18. Beku u-8 wakho ezantsi, beke endaweni yakho ye-10. Sithi u-3 umphindaphinde ngo-3 ngu-9, umdibanise no-1. 3 umphindaphinde ngo-3 umdibanise no-1 ilingana ke loo nto no-10. Sibeke u-0 wethu, akho nto ishiyekileyo, akho nto ishiyekileyo. Sambeka ngoku-1 wethu ka-10. So umsombululele ke u-3 wakho. Mandiyenze ke ndiyibhale ngelinye umbala. U-36 umphinde sishiyeke ngoku nalo 20 wethu. Funeka u-20 ke ngoku umphindaphinde ngo-6. U-20 okanye u-20 umphindaphinde ngo-36. Lothu ke ngu-20, ukhumbule uba ikwindawo yakho ye-10. Sawubeka u-0 ke ngoku apha ekugqibeleni ngoba kaloku indawo yethu ye-10. Kodwa ndizawuqhubeka ndikucacisele xa sesihambile. Sawuqhubeka ke senze ngolwaa hlobo ebesenze ngalo ku-3. Sibhale ke ngoku sithi u-2 umphindaphinde ngo-6 ngu-12 ke lowo, ulingana no-12. Sibeke u-2 wethu kwindawo yethu yeshumi. Sibeke u-1 phezulu. Simasixhaxhe lona ke ngoba ngulaa 1 wethu besimenze ekuqaleni. Simxhaxhe. Sibhale ke ngoku lo 1 wethu lo simenzayo ngoku. Sithi ke ngoku u-2 umphindaphinde ngo-6 ngu-12. Sibeke u-2 wethu, sibeke u-1 phezu kuka-3 wethu. Ndisusile ke lo wokuqala u-1, sibeka lo umtsha ke ngoku. U-2 umphindaphinde ngo-3 ngu-6 ke lowo, lingana ke loo nto no-6 umdibanise no-1 ibe ngu-7. Sifumane u-7. Sibhale u-7 wethu ezantsi kuka-1. Sino-700 ke ngoku ono-20. Loo nto ithetha ukuthi loo nto ke ngu-36 umphindaphinde ngo-20. Loo nto ikunike ke u-720. Kanti u-36 yena umphindaphinde ngo-3 ngu-108. Ndiyathemba ukuba iyacaciselwa bekutheni bekufuneka sibeke lo 0 wethu apha ekuqaleni. Ngoba uba ngaba besingambekanga laa 0 besawuvele sibe no-72. Impendulo yethu ithetha uba ke nguloo nto ayikho right. Kanti lo 0 iyasinceda ukuthi sibone ukuthi u-36 umphindaphinde ngo-20 ngu-700 or no-20. 720. Ke ngoku into elandelayo ukuthi sawudibanisa ke ngoku iimpendulo zethu zozombini. Lo 1 u-8 simdibanise no-720. Masigqibezele sibhale, sidibanise impendulo yethu. Sizawuthi ke ngoku u-8 umdibanise no-0 ke u-0 into engekhoyo, ukhumbule uba u-0 leqanda into engekhoyo ngu-8. U-0 umdibanise no-2 ngu-2. 1 umdibanise no-7 ngu-8. U-36 umphindaphinde ngu-23 ngu-828. Uyazibuza ke ngoku hayibo akhona le nto isebenza njani kanti. U-36 umphindaphinde ngo-3 ke ulingana ke no-1 u-8. Kanti yena u-36 umphindaphinde ngo-20 ulingana no-720. Uze ke ngoku uzidibanise ufumane impendulo yakho eyonke. Ndiyathemba ukuba awubhithisekanga. Ungayiphinda uyibhale le nto njengo-36 23, umphindaphinde ngo-23. Ungaphinda uyibhale njengo-36 umphindaphinde ngo-20 umdibanise no-3. Lena ke uba usayikhumbula uhambiso lwamanani, laa nto kuthiwa yi-distributive property ngesiNgesi. Uzawuthi u-36 umphindaphinde ngo-20 uphinde uthi plus u-36 umphindaphinde ngo-3. Uba le nto iyakubhidisa suyihoya, yenza le wena icacelwayo izawuba lula. Njengoba sesibonekile u-36 umphindaphinde ngo-20 ngu-720 uxolo, aze u-36 yena umphindaphinde ngo-3 ngu-108. Size ke ngoyimpendulo yethu yonke iphelele ngu-828 xa udibanise u-720 no-108. Okanye si uphinde uyibhale ngokuthi 30 umdibanise no-6 umphindephinde ngo-20 umdibanise no-3. Mandiyenze kanje. Uba iya nalena ke iyakubhidisa, ndiyakucela ungayizami nozama, uzame le icacelwayo. Kodwa uba nale yena yakunceda ke ungayenza nakanje. Sithi u-3 umphindaphinde ngo-6 ngu-18, u-18 ke ngu-10 umdibanise no-8. Sawuthi ke ngoku u-3 umphindaphinde ngo-30 ngu-90 ke lo. U-90 umdibanise no-20 ngu-100. U-100 ke ngo-0 abayi-10. Andiyanoba ke ngoku ayikubhidisi ke. Uba ngaba iyakubhidisa yiyeke wenze oyaziyo. Kodwa masiqhubeke. Siphindaphinde ke ngoku lo 20 wethu. U-20 umphindaphinde ngo-6 ngu-100 or no-20. Sibhale u-20 wethu umdibanise no-100. Umdibanise no-100 ke. Sibeke u-100 wethu pha phezulu. U-20 umphindaphinde ngo-30. U-2 umphindaphinde ngo-3. Kubani ke loo nto? Ngu-6 okanye sithi ngu-60 kuba sibala ngo-10 ke apha, izawuba ngu-60. U-20 umphindaphinde ngo-3 ngu-600. Xa usowudibanisa nomnye u-100 ke ngu-700. U-20 umphindaphinde ngo-30 ngu-600. Sawuthi ke ngoku-800 umdibanise no-20 umdibanise no-8 ibe ngu-828. Esi sathu ke suba ndenze le nto kuba ndikubonisa uba kutheni laa nto yojesu ekuqaleni ikusebenzele. Kodwa uba ezi zilapha ekugqibeleni into endigqibo zenza ziyakubhidisa, uziyeke ungazenzi ngoba zakubhidisa kakhulu. Yenza le ilula ekuqaleni besiyenzile. Ndiyathemba ukuba le mizekelo iyakucacisela kakuhle ukuthi kwenzeka ntoni. Ake sidlule senze u-77 umphindaphinde ngo-77. Senza amakhulu kangakanani. U-7 umphindaphinde ngo-7 ngu-29. Ngu-49 uxola ngo-29. U-7 umphindaphinde ngo-7 ngu-49. Umdibaniswe no-4 ngu-53. Akho ndawo esinombeka kuyo ke la 5. U-7 umphindaphinde no-7 ngu-49. Umdibanise. Ukhumbule ke uba sibala indawo ye-10, so sawubeka u-0 ngoku apha ekuqaleni. Masisuse leya. Sithi u-7 uphindaphinde ngo-7 ngu-49, ubeke u-9 wakho. Sibeke u-4 wethu pha phezulu. Sithi u-7 uphindaphinde ngo-7 ngu-49, umdibanise no-4 ngu-53. Uqaphele ke xa uphindaphinda u-7 umphindaphinde ngo-7 sifumana u-539. Xa siphindaphinda u-70 umphindaphinde ngo-7 ufumana u-5390. Ngoba kaloku inyuke ngo-0. Ndiyathemba ukuthi uyakhumbula uba sibala kwindawo ye-10. Siyadibanisa ke ngoku sizofumana impendulo yethu yamanyanyana. U-9 umdibanise no-0 ngu-9. 3 umdibanise no-9 ngu-12. Sibeke u-1 wethu phezulu. U-1 umdibanise no-5 ngu-6. U-6 umdibanise no-3 ngu-9. Sehlise ke ngoku u-5 wethu. Sino-5929. 77 ke lo umphindaphinde ngomnye u-77.